ubona rero kubintu byerekeye urucanco rwa corona ko barimo kuvuguruza leta kugira ngo mwumvise ko umushikiranganji wa mbere ikuntu yoba yarabivutse yarabisiguye byatumye bene igihugu bagira ubwoba buja gufata urwo rukingo
tuba tubishaka nk'abenegihugu tuba twifuza gufata urwo rukingo ariko urabona ko n'abategetsi bamwe bamwe batatanga akarorero batanga ibikingitse abanyenegihugu babibonereho turabona n'amajambo bavuze ari ayo gutera ubwoba nk'umuntu ubona ko azokwikingiza rero ugerageje kuja kwikingiza umuntu agira ubwoba ukabona ko umenga leta yabikuraho nabi uba uri kurayivuguruza rero nk'umwenegihugu nye duhitamo kumera nk'abatembera tukagenda aho hakurya gatoya muri Tanzania umuntu akagenda nk'ugiye gutembera akabona gufatirayo n'urwo rukingo urumva ko bitaba byoroshe bitazokorohera abantu bose abantu benshi rero bahisemo gutinya
inkingo bazanye mu Burundi ariko zatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa twizeze inkingo niyo mpamvu ura kwiyumvira ngo uzagufata igihe mu nzoga ahayije nubwo bitoshobokera ngo nize aho izo nkingo zavuye hama twazijyana n'abagenzi benshi tugenda tuyaga tugendana tukajya tukanaganira bamwe bemeye gufata indege ubwabyo gufata inkingo zo mu Rwanda abandi nabo badashoboye gufata indege ubu bagerageza kugenda mu gihugu cya Tanzania aho tuganira benshi batashoboye kuronka uburyo bwo gufata indege bagerageza guca kurondera urwo rukino muri Tanzania twumva nko mu bihugu bibanyi by'u Rwanda bariko bafata inkingo za Pfizer kandi izi nkingo ibihugu byikoresheje nubwo ari inkingo zizewe niyo mpamvu rero ubona ko ni inkingo zo mu Rwanda tutazizeye cyane.